te whakarewarewa tanga o te ope taua a wāhia.
Pakia, 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 Umatira, Guri Patia, Ope Paya Kawaiwa, Tina Yakino,
Patina Yakino.